Hurubtani kishe edegaygu otay aniga isku qeysto cidna irsan maayeen.
Oh yeah.